bakomeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yereke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu
ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi
Iteka ni rya nyoncuti bakunze ibiganiro mu Burundi cha RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku Imana igenekezo ya 13 gitugutu mu mwaka 2019 ku isaha 11 z'umugoroba neza akaba rwanya makuru mu Kirundi muri ko mukurikira ikibiraho kuri Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu nayo akaba agize ingingo nkoronkoro zikurikira Kwa 13 gitugutu mu mwaka 2019 Burundi rwibuka imyaka 58 iheze incungu ikwikukira ku Burundi igandaguwe nibwo itareke nyene mugenzi wacu Christophe Nkezabahizi yakora kuri television y'u Burundi yagandagurwa no muryango wiwe wose hari muri 2015 gushika ubu ubutungane bw'u Burundi uracari mu gacerere hari amasezerano yaraye yashizwe ko umukono hagati y'igipolisi cha Tanzania n'icyu Burundi kubijanye no gukorera hamwe eka no guhanahana inkozi zikibi Mwana makuru twabateguriye ikigabane ubahuka tukaja gushimikira ku Kenya cha leta y'u Burundi mu gushinga kiguzi cy'amafaranga agaciro izo navyo bigatuma ibintu bibandanya byonyuka aya nayandi ni mukanya isase kuri micro Hermes Ntandetse muri ko bivyuma hari ingenieur Egide Mwemero twese mututi sangwe kaze mwidonido jano makuru Leka ana makuru tutangura politike kuri wa 13 gitugutu niho abarundi bibuka imyaka 58 iheze umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore incungu kwikukira ku Burundi agandaguwe kubera rero ko uwo munsi uriranye no munsi w'Imana ibirori byo kwibuka iyo ncungu mu gihe cyose bikaba byungururijwe kuri wa mbere no kuvuga aho ubukera Kuri atarekenye 13 gitugutu imyaka 4 rarumanye mu mesha makuru yafata amasanamu kuri television y'igihugu cy'u Burundi agandaguwe keza abahizi Christophe yagandaguwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi bamusanze mu rugo iwe muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ico gihe abapolisi bari bahari babacucagiyemo amasase be n'umuryango wiwe wose mu mesha makuru Christophe keza abahizi rero akaba yagandaguranywe n'umutambukanyi wiwe abana biwe babiri hamwe n'umushitsi wabo ubutungane bw'u Burundi gushika ubu ntaco Chicago kubijanye nubwo bwicanyi bwagahomera bunwa runani gomashira hamwe aranira gatya kazi na muntu rugasaba umushikiza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi gukora amatohoza kubijanye ngo rupfu kuri kirama mersa bushimike avugira ugo runani
urunani rurababazwa nuko inyuma y'imyaka 4 iryo barariguye atamatohozwa yakozwe kugira hamenyekane abagandaguye Christophe Nkezabahizi kugira bashengezwe imbere y'ubutungane bongere bahanwe uretse ivyamenyeshejwe itariki 24 gitugutu mwaka 2015 n'umuvugirizi wa Sentare Ntahinyuzwanye sibangira icenge aho yavuga ko Christophe Nkezabahizi yishwe n'uwitwa Joliyisi ntanavuge n'umwidondoro wiwe ubutungane bwongeye buravuga ko urubanza rwa Christophe Nkezabahizi rwaheze kandi rumanitswe kuri parke kandi atawuserukira umuryango wa Christophe Nkezabahizi yigeze aja kuburana urunani rusaba rushimitse umushikiriza manza wa parke gukora amatohoza atawegamiye kugira ngo hamenyekane abishe Christophe Nkezabahizi urunani rugasaba ubuyobozi bwa radio televiziyo y'igihugu umukoresha wa Christophe Nkezabahizi rukongera rugasaba sendika radio televiziyo y'igihugu nyene niki n'abarongoye ikigo CNC kugira bakore ibishoboka vyose mu kwerekana ko bafatanye munda mu gusaba ubutungane ku rupfu rwa mugenzi wabo Christophe Nkezabahizi
Kujanye n'imigenderanire naho igipolisi cy'u Burundi n'icya Tanzania byaraye biteye igikumu ku masezerano y'ukorera hamwe eka no guhanahana inkozi zibibi ayo masezerano yasinyiwe mu ntara ya Kigoma hagati ya Simon Siro umukuru y'igipolisi cy'u Tanzania hamwe na Melkiade Rucheke arongo y'igipolisi cy'u Burundi ayo masezerano akaba ari kurira ibyo bihugu byompi kujabuka imipaka ukurikirana inkozi kibi kurikirana Simon Siro arongo y'igipolisi cy'u Tanzania
Tumesaini wanasema makubaliano ya kufanya kazi pamoja, ya kufanya operation pamoja, ya kubadilishana.
Twagiranye ya amasezerano, twiyemeza gukorera hamwe, tukazohana makuru ku mabakorwa, hamwe no kuzohana hana inkozi z'ibibi n'ivyaba ngombwa. Kuko musanzwe mubizi, izi ntara za Kigoma, Kagera, hamwe na Geita, harabaye kenshi ubusuma rw'abitwa jwigwanisho hama natwe nk'abarongo y'igipolisi muri zintara zitatu twaciye dukorana mukura bingenzi ubwo busuma bw'abitwa jwigwanisho bwo gabanuka bikuru mu byo twaganiriye n'ingingo zofasha kugabanura ubwo bukozi bw'ikibi muri zo ntara zitatu nagomba rero nsezeranira abatanzania kwizi ntara za Kigoma Kagera na Mpanda zose ko zigiye gutekana nashaka nsabe rero abatanzania badufashe badushigikire kuko tugiye gukorana na bagenzi bacu b'igipolisi cy'u Burundi kugira ngo abo bantu bari kurushi bari ko baradurumbanya umutekano bakoresheje ibigwanisho tubatuze nkuko tubirekurirwa n'amategeko
sisi na wenzetu wa jeshi la polisi la Burundi kuhakikisha wale wachache nasema ni wachache sana ambao wanajihusisha na unyang'anyi wa kutumia silaha tunawashughulikia vizuri sana kwa mujibu wa sheria.
Amakambi y'impunzi akaba ari mu yatungwa agatoke ko abika inkozi z'ibibi nkuko bibanaye bivugwa na Simon Siro arongo y'ipolisi cha Tanzania.
Abo bantu rero bake bakorana na bamwe mu mpunzi bataye umurongo bagakorana kandi na bamwe mu banyagihugu b'abatanzania badurumbanya umutekano w'igihugu canke uwo Burundi abo ndababwiye nti nibateshwe bate mvuze nti nibabireke nimba bakunda imijyango yabo nibabireke baba abanyagihugu nk'abandi atari uko tuzobavugutira umuti nkuko tubihabwa n'amategeko kuko bakoresha ibigwanisho bicira umuriro. Akarorero nko gutunga ikigwanisho c'inkoho ya karashi uri umunyagihugu ukayijana muri Tanzania canke Burundi ubushakiki nibabireke mu maguru masha kuko tugiye gutanguza igikorwa kidasanzwe cyo guhigabwe nabo bantu nawe uzohirahira kinjiraho duherereye tuzomenya icyo dukora. Ndasubiye kugabisha abo bantu bari kurushi badurumbanya umutekano yaba hano muri Tanzania canke mu Burundi niweza muri kino gihugu rimpunzi guma mu ikambi y'impunzi nayo ni waramuka usoza ikambi y'impunzi gukura ajya kurondera amafaranga mu gutega imitego umenye kutazosubira inyuma kuko ntidufyina. Iki kibazo kimaze kuvugwa kenshi abategetsi batari bake bamaze kukivuga ko kenshi ubu rero bitugeza ahantu
mura dutunga muvise ko iryo jwi ari rya mugenzi wacu Christian Ntereze atari rya Simon Siro umurongo w'igipolisi cha Tanzania mukanya tumanaga makuru twabateguriye
hu muri Burundi
urongoye mugambwe CNDD-FDD muri commune Busoni ntara Kirundo arabandanya gutera ubwoba abatavuga rumwe n'uyo mugambwe inyuma y'inama yaraye yagirishije imbonera kure ku mutumba Kididiri azisaba kutiyanganira abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi kuno w'Imana yasogurisha yindi nama aho yashize ahabona amwe mu mazina y'abanywanyi mugambwe CNL bagiye gutotezwa inkuru ya Onesime dushimagize
mu nama yagirishije imbonera kure inyuma y'ikashishi zakoze kuri w'Imana Selemani Ndikumana arongoye umugambwe CNDD-FDD muri commune Busoni yashize ahabona amwe mu mazina y'abanywanyi w'umugambwe CNL bagiye guharirwa ivomo nk'uko umwe mu banyagihugu baraho abitwiganira.
Basomye amazina y'abantu bamwe bamwe ngo basanzwe ngo bari mu mugambwe CNL bavuga yuko abo bantu babahari ivomo bakavuga yuko ngo batazokurira imodoka ngo shoferi bamukabatwaye azoriha amande $500,000. Kere tukabona ko ari ingendo mbi rwose kuko twari dushaka tunywane twese umwe wese aje mu mugambwe yifuza.
Bamwe muri abo banywanyi b'umugambwe CNL bashizwe ahabona ngo babakorere ko ni uwitwa Ntiyande Kurayoremes Bucumi Jean Nepo uwitwa Ndagijimana Marte hamwe n'abandi aho akaba ari ku ruhande rw'abakozi ba Leta naye rutonde rw'abadandaza bagiye guharirwa ivomo nabwo nyene ngo rukaba rugiye gushirwa ahabona bidatevye. Abanyagihugu wo muri commune Busoni baratera ivyatsi ngendo y'uwo munyamabanga wa CNDD-FDD muri iyo commune ariko arajyanisha bene Burundi bagasaba bijejwe gukinga hataragwa ibara
ngendo y'uwo mategetsi kubona yuko ari ngendo itaranye neza kuko turaje nabo badandaguye amazina tukaba twibaza ico bariko barabahora ntavuze ko n'inzu y'umushingantahe Tanazi bari basaba Ndagijimana Marte azokaba bayitumira tuvuye muri CNL tukaba dusaba abategetsi bagerageze kwicara mu nyamabanga w'umugambwe CNDD kajyanisha Abarundi abanyagihugu nibakingira ataragira ikiba turabona ko umenga epereka arigisha nta mutekano vyozana.
Twarondeye Ndikumana Selemani arongoye umugambwe CNDD-FDD muri commune Busoni ari n'abatunga urutoke n'abanyagihugu ko ariko araryanisha bose rimwe ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Nayo Hatungimana Arobe musantere wa commune Busoni yatwishyuye ko ivyo bintu atavyo aramenya.
tuve muraruko bw'igihugu tuje mu seruko by'igihugu aho kuva kuri w'Imana rudandazo rw'inkoko guhagaritswe mu ntara ya Cankuzo iyo ngingo ikaba yafashwe n'urongoye iyo ntara inyuma yaho igaragarije ku bwinshi bimenyetso by'indwara yagahweka aho mu ntara ya Cankuzo ku ruhande rwo basanzwe bakora go rudandazwa ishavuriraniga kuko kubgabo iyo ngingo ije kwabohera amaboko mu mugongo inkuru ya Bartazar Miburu.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo baganiriye na RPA bamenyesha ko bacitse imbuto bacumva iyo ngingo kuko benshi bari basanzwe batunzwe n'ubworozi bw'inkoko ubu bakaba batagira ayo bacira nayo bamira nkuko umwe muri bo abimenyesha. Eka no ku ruhande rw'abadandaza amakenga ni yose narege batazi igiyo ngingo izomara. Abanyagihugu basaba ko ubuyobozi bwo baronsa nyabona umuti w'iyo ndwara yagahweka hakubabuza kwikenuza ibitungwa byabo kuko atayandi mikoro bafise.
Gukubitwa kunyarugo twabo no gukubagurwa n'igipolisi biri muri zimwe mu ngorane abadandaza mu gisagara ca Gitega batembereza ibidandazwa byabo mu mabarabara bahura nazo mu gihe haheze igihe bemerewe gukorera ku mugaragaro abo badandaza bo mu ibarabara basaba ko bohabwa icubahiro nk'icabandi badandaza basanzwe inkuru ya Inosa Valentin Singirangabo.
Abo badandaza batembereza ibidandazwa byabo mu mabarabara yo mu gisagara ca Gitega bagizwa hanini n'abagabo n'abakenyezi batashiwe kuronka ibibanza badandarizamwo mu isoko nkuru y'Igitega nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Basanzwe birukanye mu isoko nkuru ya Gitega kubera kibanza bafise bakorera niko kuko gufata ingingo yaho umuntu akagenda muri ayo ntambamo ya mabaro agahitana impunzu zingahe agaca ashyira mu kirepe akagenda agatembereza kugira ngo arabe yuko iyo rokarasiyo agaburira abana canke bakakandikana kujya kumusahiriza mu buzima bwa misi yose. Abandi bantu usatembereza ibitumbura icayi n'utundi tuntu nyene two kurya ibiyoba amatunda imihwi amavoka.
Mu gihe haheze igihe komine yemereye abo badandaza gukorera ku mugaragaro bo bamenyesha ko igipolisi kibandanya kubirukako ndetse n'abaguzi bamwe bamwe bakabahohotera nk'uko abanyagihugu bo muri yo ntara babandanya babishikiriza.
Aba bantu badandaza bahora n'ibibazo kenshi cyane igipolisi nshishobora kubirukako kikabirukako abasanze bariko barabidandaza canke bariko barabitembereza haba mu kabare canke mu ibarabara ugasanga barabafata bakiruka bagaca babakije ibintu bakanabakubita.
Abo badandaza batembereza ibidandazwa byabo mu mabarabara yo mu gisagara ca Gitega basaba abajejwe intwaro kubatunganiriza kuko uretse ko batanga amakori barafise ibibaranga amabaje mu gifaransa. Uruganda rwa RPA rwarondeye Nahimana Valentin arongoye komine Gitega ariko tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone.
Tuyutse ko ana makuru mushaka kwasaba muce ku murongo wa WhatsApp na kamisa uteranya 49 151 204 16 3 48 aya makuru nyine mukashaka basanga ku mbuga za RPA ariyo YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri Wizitatu akaburungu RPA akarongo BE. Uyu ni mwanya wahariwe ikigabane ubawuka aho gukoresha ikenye kwa leta Burundi ishinga kiguzi cy'amafaranga gaciro ngo nta kindi izofasha atari ukunyura ibintu. Abahinga mu gisata cy'ubutunzi bahamagarira abategetsi b'igihugu cy'u Burundi kubavanura niyo nzira ahubwo ngo bugurure inzira ayo mafaranga gaciro asanzwe acamwa mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Kigande twagitegura mugezi wacu Ines Gakiza.
Ubawuka
kuronka amafaranga mva mahanga y'agaciro mu Burundi bimaze igihe bitoroshe kandi bigatera bigora gusumba kubera ubwo bukene bwayo kuva mu 2015 igiciro cy'ayo mafaranga kiri hejuru cyane kurugero igihugu kitari bwigere gishikana muri kino gihe leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gukoresha ingufu ngo hakurikizwe igiciro yishingiye igiciro kiri hasi cyane ku giciro nyakuri cy'ayo mafaranga abatubahirije iyo ngingo batabwa muri yompi ingaruka z'iyo ngingo ya leta ziramaze kwibonekeza mu kiringo kidashika ukwezi itanguye gushigwa mu ngiro amafaranga y'agaciro mu Burundi yaciye abura kurushirizaho mbega none iyo ngingo ya leta y'u Burundi iteye kubiri n'amabwirizwa genga igisata c'ubutunzi izoshikana h'igihugu kugira ayo mafaranga y'agaciro asubire kuboneka hoko gwiki mu kigabano bahuka 13 gitugutu twegereye muhinga mu by'ubutunzi na cane cane mu gisata c'amabanki n'amafaranga ari nawe adufasha kwishura kuri ivyo bibazo kuri micro ni Ines Gakiza Sangwikadze igihugu c'u Burundi ni kimwe mu bihugu vyo kwisi bikenye cane gifise n'amahinguriro make byinshi bikoreshwa mu gihugu bigurirwa mu mahanga ukubura kwayo mafaranga y'agaciro kugira ingaruka mu bisata byose by'igihugu amafaranga y'amarundi akoreshwa gusa hagati mu gihugu ico cose kiva hanze y'imbibe kiboneka ari uko amafaranga y'agaciro abonetse amafaranga y'agaciro mu Burundi tuyasanga mu mabanki hamwe no mu mazu y'abigenga kuri urudandazwa rwayo kuva mu Burundi hadutse indyane mu 2015 amabanki aha abari kurushe abandi bakikora kuri abo bayadandaza abo nabo kubera itegeko uyu munsi bahawe ryo kugurisha ku giciro ca leta nta ukibagana nabo bayakura mu bakiriya Alexandre Nsabimana arongoye ishirahamwe ABC rihurikiyemo abakora ugo rudandaza mu Burundi
amahera y'amanyamahanga yoboneka gute mu mabiro doshanje mbega ubundi ho tuyakurahe kera twayakura muri Berbe ibyo birahava baturongeka kuyatora mu mabanki komersiyali ibyo navyo birahava bavuga ati ni mwibeko ubu rero tuyakurahe amahera tuyazanirwa n'abakiriya abo bakiriya murazi yuko tubidentifya turabasaba karanga muntu turababaza ibibazo bitari bike bijanye n'amategeko benshi dusanga ari abafonctionnaire gira babavuye nko mu tumisiyo agacikisha ko dufaranga dukeye agaheza kaza akatuvunja muri biro do change hariho n'abanyamahanga baba bari ngaha mu gihugu nabo nyene baraheza bakavunja amafaranga mu mabiro do change naho dukura ayo mahera y'amanyamahanga igitigire c'amadolari turonka canke amahera y'amanyamahanga turonka caragabanutse cyane nk'ibice no vuga birenga 90% hakarorero usanga nk'umuntu umukiriyaje yemera kugurisha nk'amahera 10 canke 5 canke 20 kugira aronke ayabara mugaba akavuga ngo ndazi ko bizoca bidugejo bareka ndindire nta mahera dufise mu mabiro doshanje idolari tuzironse turazigurisha kandi tukazigurisha ku mategeko ya Berbe tuzibuze naho turataha rugumisha vu turishira ku bakiriya none umukiriya cyangwa tukarishira no kuri leta umukiriya aje ntaguhe amadolari yiwe mugabo wundi akashaza akayagusaba nawe atayufise none wogira gute umuntu atanga ica afise leta ahubwo niyo yo baba aya mategeko yafashe igafata ingingo ziherekeza iri tegeko Berbe yashize mu ngiro kugira ntibizohave binanirana
kubera iki abafise ayo mafaranga bariko baranka kuyatanga ingaruka zizobizihe ku gihugu mukanya umuhinga mu mabanki n'amafaranga arabitwishurako Gabriel Ntwari wanonosoye iby'ubutunzi na cane cane ibijanye n'ibikorwa by'amabanki hamwe n'amafaranga ndabaramukije
nanje neza
ukaze mu kigabane ubahuka
murakoze cyane
turavyumvise abavunjayi bavuga ko urugero rw'amafaranga y'amanyamahanga bahura baronka rwagabanutse cyane abanyagihugu bafise ayo mafaranga ntibemera kuyahinduza mu marundi kuri ico giciro cashinzwe na banki nkuru y'igihugu ku bwanyu ni kuki abanyagihugu banka
kureka abanyagihugu badashaka guhindura birumvikana n'abadufate nk'ubunya imbere y'uko yoteye gukarizaho idolari rimwe ryari 3000 hanyuma bebe gashe iza ngo ubunya nta urenza dufata igihumbi n'amajana 800 igihumbi n'amajana 900 Mwadori tanga, afumavogati, nufumanda kuri hindura ahandi mkinde gihugu. Yavogati minuwecha mwunzila nyakuri, kichwa ikonimi sigura. Yavogati nukua alishizeho kanti, tenini inya, ayema ama franga mba mahanga. Nukuvuga yuku, abarangu zibo, sawaja pagina maa importasyo. Pagina ugula masima, imiti, ikilia yuvi osi, viva hanzi. Boshua bironga kukachiro, keza. Hamewishi simorundi kuchabizi imbuka. Nukuvuga yuku, tukoche tuwa nakarusho, iborundi. Tukisuka wimeze, bichwa yuku mabiduga. Nukuvuga yuko ibyo byose bavuga ngo akwa ba koresha ingufu bahindura amato chance n'acho bihindura kubera na madovize baba bashize ko menshi ibintu bidashoboka kubera aonya na no mu gihugu ushobora ati ngomba ibiciro ndabishe ku ngufu bikoje ku ngufu no ico bihindura bituma yuko abantu basi aba barabikora mu kumugaragaro babikora binyegeje nukuvuga abantu bafite amadolari akoje kuyashira muri mabiro dushanje bazovuga ati ah ingo duhurenga anya binyegeze abapolisi n'aba polisi n'abazoronka bakwiye baje gusuzuma abantu hose ntishoboka nukuvuga ibyahabimera mu kumugaragaro bizobera ahantu binyegeje muri secteur informel hanyuma ibyo byose ingaruka mbi nyinshi cyane gose y'amabusuma amakori leta ironka n'izo zira kuronka igiciro c'amafaranga mvamahanga n'igiciro c'ibintu byabyo byose byaba ibiharage byaba ibirayi nukuvuga yuko biva ku badandaje n'abagura nuko bimeze gusa ariho rimwe na rimwe kurira nyene amafaranga mvamahanga ari ikintu nyene letera isuzuma cyane ivuga ati ngo mandabe nanje ngire icyo ndabivuze ko rero mu bindi bihugu ikintu bimeze nuko banki nkuru icikora nuko icifatika ivuga ati okay amafaranga y'amavamahanga arabuze reka ndashe ku isoko hanyuma abe menshi kuri umuntu wese yakeneye aronka ibyo bituma igiciro kimara gitonya ari wacu suko babigira bashaka bikoresha ku ngufu dufate nk'abashinwa nuko babigira abashinwa bavuga ati kugira twane tudandaza hanze ibintu byacu ku bizimbutse reka to dushanje kumari ntonya igice kumari gitonya icuba akora bashaka bafata bagashira amadolari bagashira amayeni bagashira ama euro ku isoko hanyuma rose akaguma yaronka ku giciro gitonya umva aho nyuma nabishoboye ushize kanti ntininya igiciro nikiduga mugana nivuga ngo ari umwe wese adahinduye idolari ku yuwane iki giciro ndashaka amafunga oya ushiraho ku isoko amafaranga menshi rero mbere bigira ngo kibone kavuga ati mbere abavunjaye mwebwe dushaka ko muguma mukoresha igito dushanje yacu dufate idolari rimwe igihumbi n'amajana umunani nimugire ikibazo amafaranga angaya anya utuzo kuyasaba yose azuyaronka byakunda kusa ikibazo nuko twatewe dufise
izo nguvu none leta y'u Burundi iriko irakoresha bizoherera hehe bizoshikana igihugu kuki
kimona inzira zibiri inzira ya mbere nuko kuba muri aya makosa bavuga ati ku nguvu ntibakoresha iki giciro ibyo navyo rero turazi bizoshikana kuvuga ni abose barakora ku mugaragaro dufate nka 80 ku ijana bose bazaca baja mu gukora muri secteur informel bijya byo ko ahindura amafaranga binyegeje amenye navyo namavuga ati bakikubita agati mpembero bakavuga ati nibyo anya ntibishoboka nta muntu agiye biciro ku nguvu hamba bwa tika duhindure yateye ko siryo bya byavuze ngo baduze ngo gosha kugura kabiro de change adotanga miliyoni ijana tara mirongo itanu babihindure cyane cyane ntibavuge ngo igiciro kizobike no igiciro si berbe si yabaki ni nabaguzi n'abaranguzi ngo tubate nka biro de change ivuze ati ngomba nsabe igiciro kinini cyane rwose idolari imwe ibihumbi bine ntabwo umuntu amaze kuregura bashaba bahindura bavuga ati ngane kudandaza kana bone bone niho bakuru buzima bashaka kurumba 25 hagiduze kuregura bazorizana ta kwicuka kici atawuje baguma bandanya bagabanura nuko sumva abantu bavuga ngo gura ngo gurisha ya guraya oya ivyo onya ni soko ni marché ibi fixa ivyo rero nta leta kiye kubijamo leta nikora ibindi leta nirondera ukuntu ifaranga bahanze aboneka
kubganyu ayo mafaranga mva mahanga yosubira kuboneka none gute
umuti no gukora ibishoboka byose kugira amafaranga mva mahanga aboneke ayo mafaranga abonetse nta n'amateka zibakenewe no kuvuga yuko nawe uvuga ati ayo mabiro de change nakora ibi inya nagira ikibazo ayakeneye azaronka byose bizashoboka kubunda kugira amafaranga aboneke n'ibintu byoroshye cyane nibanze bagire basohora ubundi bumere bugendwe abantu bavuga ati abantu baje gutembera mu Rwanda bavuga ati katushwe mu Burundi baje gutembera muri Kenya muri Uganda muri Tanzania bavuga ati ah katushwe mu Burundi mundi ni gukiza cyane gifise amashuti gifise imisozi myiza hari na kozwazo ibyo se batuje kuharaba abantu bazaba bafite amafaranga nyamanya mva mahanga ya amadolari ama euro ama yen bashiki wacu azobabonetse hano twe mu Burundi bacu bahombye nuko nta nabantu bukwega n'abantu buzana n'arabana abarundi bahara bataha kwera akajya kajagari y'amatati mesh nta nabaza abone bahara batanga amafaranga kinyi naco bijya bita mu investissement direct étranger bagire environnement nziza aba abantu abacuruzi abantu afite amafaranga bavuga ati katuje mu Burundi urakomeje kwikwaza mu karere amara bashike mu Burundi wacu nahone ikindi naco ibyateye amatati bikahava kwega Burundi bwacu igihugu gikenye gikeneye imfashanyo imfashanyo bisubira igaruke ikindi naco rero nuko nabivuze amafaranga nyagaciro nanava mu mwembo wacu bishobotse bavuga ati katuje kuri two diversifier économique mais je crois que tu l'as ma exportation à la mafranga va mahanga Burundi ufite ikibazo kinini cyane no kuvuga iki abaranguzi bagiye kurangura hanze batanga facture irenze babesha bakagira baronka bakuramo banyegeza basha mufuko wa bakasha mu yindi mvu canke bavuye kugura ibintu hanze bagaca batanga facture ntonya kugira berekane yuko atamafranga menshi baronse ibyo byose babifashwe kina bajeje ku bategeko basangira ibyo n'amafaranga yose ataje mu sanduku ya berbe ikindi ni dufate nkajya abategetsi bafashe ideni bafashe nabwo bati yize shikire kwa ideni bafashe bayifata mu mafaranga bahanze ahubwo ati hakuza ryose rikoreshwe mu kazi ka minsi yose igiciro kinini yacu cyangwa cyanyurujwe cyoreje kinyurujwe giherukira he giherukira mu mabanki yo mu Busuwisi yo mu ajya mu paradis fisco ni yacaje amafaranga rero abanyurujwe nayo yofashije ajya mu bureau de change ahubwo nayo yofashije abantu bashaka kuja kurangura ibintu bakuru twabo n'ibyo n'ibyo mu marché public usanga hano bya ruswa n'ikazo kiri yo mu nyishu ico kibazo mbono ko yari nyishu yo apana bino munsi c'est dans le long terme akenewe guhindura corruption gahera akaba bonne gouvernance akaba transparence mu bwa kintu ku bikorwa bise turabibona byo byotuma ingwara zitari nkenya dufise zigabanuka.
Gabriel Ntwari nibutse ko uri umuhinga mu by'ubutunzi na cane cane ibikorwa by'amabanki hamwe n'amafaranga ndabakengurukiye ku mwanya maduhaye
ndabakengurukiye murakoze hanyuma n'ubutaha nimurasubira kunkenera muzona mirenzo bitaba murakoze.
Uracyari uwa mbere.
Ndabakengurukiye namwebwe mwese mwariko murakurikira ikigabano bahuka cuno munsi nkuko mwavyumvise cari gishimikiye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi n'ingene abategetsi b'igihugu bariko bavyifatamo ingendo abahinga babona ko atakindi zoshika ko atari guhuhura n'ivyahuha. Ines Gakiza nari kumwe namwe ndabike banuye naho ubutaha.
Ubahuka. Arakoze mugenzi wacu Ines Gakiza n'umutumire wiwe Gabriel Ntwari izina giwe rikaba ari ritirano twamuhaye mu kigabane ubahuka ijwi giwe naryo ryahinduwe kumvo z'umutekano wiwe nino ngaha amakuru twateguriye agarukiye ku muhinga w'umuhari ingenieur Jide Mwemero kuri mikoma y'ikunda Hermas ntibandetse aho tubifurize uwimana mwiza.
Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.